re thewa tsela mo ka mohlala straight le motho ba pele ga ke ta mohlala straight
Oh. Amen. Amen. Oh, Zamanzena. Amen. Amen. All right. Yeah. Mm-hmm.